kibazo cyabajijwe ni kijyanye n'ama passport n'andi madokima atangwa muri migration ko yoba ataboneka neza na cyane cyane ko hariho ubuhinga bwa none bwo kwaplika alinye kugira binyaruke ikibazo cyabaye rero si burya buhinga ko burya buhinga bukora neza burya buhinga bwari nashyizwe kugira n'imirongo igabanuke bw' ikibazo cyahabaye nuko twarakomanze tujya rutabo dukoreshwa kugira abenegihugu baronke sijya nk'aratasi r'amapasiporo cyangwa amasepejer dusanga ibyo twari twakomanze ibihumbi mirongo itanu tuzi yuko bizokora nk'imyaka ibiri cyangwa itatu mugabenegihugu baca baza kubirondera ku bwinshi na cyane cyane murabyibuka igihe hariko haragira abantu baja muri za Serbia n'ahandi n'abaja za Oman na za Dubai barabaye benshi cyane dusanga ibyo twari twakomanze bikoze amezi atandatu yonyine ku mezi mirongo ibiri n'ane twari twiteze dusanga biraduheranye ubu rero nicyo kibazo gihari twaragize izindi komande bizoshika vuba muri izi ntango z'umwaka ugomba utangure twakomanze ibitari bike kandi tugomba tugire n'indi komande kugira abakenera zijya nk'aratasi ntibazosubire gutama twosaba ikigongo rero ko si twebwe ko twakoze komande y'ivyo twari tuzi ko vyokwira twisunze ivyo abenegihugu bari bakeneye mu mwaka w'imbere yaho ubwo dusanga rero abenegihugu bariko barazirondera cyane ubu rero nibaza ko umwaka uza mu ntango ata mirongo izohaba icyo novuga kindi ni bijya by'abakomisiyoneri bijya by'abakomisiyoneri turiko turabyiruka ko nabyo nyine kuko twasanze hariho n'abapolisi bahajya nyine bakorana abapolisi batari bake barahinduriwe amabanga nimwe mwavuga ati ujya igituye n'ugitanga biragoye kubimenya ubwo twakoreje ubuhinga turamenya ko hariho bamwe bamwe n'ahatabyemezo simusiga twaronse twasanze bigenza nabi nka bose twarabahinduye no ku mipaka twarabahinduye kugira turabe ko abenegihugu bokoroherwa umugabo ikibazo nyamukuru gihagaze kuri izo nkaratasi zitaraboneka ubu hari dukenya cyane niko novuga dufashisha nk'abaza bagwaye bavuga tugomba tuje kwivuza birihuta bafise ingorane mugabo no kwizeza abenegihugu bose ko muri izi ntango mu mpera z'ukwa mbere n'imiburi buri tuba twamaze kuronka nk'ibihumbi mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu ni ukuvuga nta murongo ntawe uzosaba idokima ngo amare iminsi itatu atarayironka kandi murabyibuka zigihari ku munsi twakora hafi igihumbi ku munsi hakorwa igihumbi kandi abenegihugu barahimbarwa muri icyo gihe mugabo n'ubundi bizogenda neza murakoze
ariko nagera bandaneze nagira nce ntanga impanuro imvugo ivuga ngo si twebwe wemeye kuba indongozi uri inyishu abenegihugu bakeneye inyishu nicyo baba baragutoreye ntuvuge rero ngo si twebwe nk'aha numvise ikosa rihari hariho icigwa batize ejo nari nababwiye mu gikorane ikintu bita jisitata kubuza ributire do sitoke utegereza gukora statistike indongozi nicyo mujejwe aho ujejwe statistike mu bushikirangaji aho ubunyene nk'amanota aciye akoroka kuko ntazi kugira statistike kandi ari vyo yarajejwe niwe rero niwe nta ndongozi ivuga ngo sijewe bakeneye inyishu nziza no kubatunganiriza tubikore n'ingoga
n'icyubahiro